aho mwana gahora uratumwa eto
umutipe ntiyama muri bimwe gusa goma higana ibindi ku ruhande kwande nyene eh naho urabizi no munsi n'umunsi sinakoze eh ah ndabwira umugore je numva ashaka uko mu bisanzwe nakijijwe kandi kuba nkijijwe hose ijambere ashaka umugore akijijwe
kuri gutambwiye mve n'ibintarukireho ndatinya amakoto
ama ndabana y'ubuzima burabandanya gushika no munsi
STV, every story matters.
Yeah, ndabara mukije cyane nongera ndabaha nikadze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko mubibona, ewe iraba we isafuriri kirashiramwe amavuta. Ikiraheda, ndabavyita guhera. Voilà. Nene nirutse ngo ntibintarukireko. Ya reka do Ana nakim. Yes, mwamaze kubibona ndi kumwe na Bosco ubushize uherutse twa rikumwe nawo mu kiganiro twamusanze ku kazi aho akorera sanswe akora donc asanswe adandaza yose bigori. None umwana kuguma umutuma nuwi wawe mwana. Eh cyo nyene. Aho mwana gahora uratumwa. Yes, mwamaze kubibona twamugendeye nkuko mubibona turi mu rugiwe ahasanzwe atuye ntituzi ko ari umushinga na afise umuryango n'abana tuzi ko ari umuseribateri namugendeye mu rugiwe hama arananyemerera arampikaza aremera yuko tuganira ko ubushize twagiye twamusanze ku kazi tutabimuteguje ariko twabimuteguje umunsi turamubaze yuko ariho twamusanga no kuri gutambwiye mve n'ibintarukireho ndatinya amakoto reka reka Bosco meze neza
na mahoro ndashima Imana uko biri kose
mbega harya misafuri hari
Aramakoto ndiko nda
Oya pana aha ndabona kwa makoto nibitunguru hajya
Arari imboga
Imboga no kuvuga Irengarenga imboga nyabaki
Hajya ari inyama
Eh ibi navyo nibikurikura hwa
Sawa naba urabaza
Oya nuko yarako nabonye inyama mboni bijumbo cyane yumvira ati mpinga inyama nibijumbo bigo biracana
Nawe ariko uri kuraraba ucumbaza nibi kandi ubona ko ari bijumbo nibijumbo zijya n'inyama.
Ndane birajana burya mu ncamake.
Eh umva ko ahamba.
Shirayo izo tomate.
Ndabizi
ko ubizi gusa nashatse ntibizigire mbona.
Yabaye bakudashaki wahanye wewe.
Cenda teka gose none Bosco. Amakuru y'imizi.
Meza ko yeto yashimye Imana. Nawe.
Nanje we ni sawa amaze kuva hariya none ku kazi.
Eh namaze gutaha oya no munsi sinakoze eh
aho uvuze watashe uva ni he
nagiye handi hano nyene gutembera nyene eh nabagaho umutipe ntiyama muri bimwe gusa goma higana ibindi ku ruhande kwande nyene eh naho urabizi
yego mbega amakuru ya wa mu sheri wawe Bernice
mu sheri wanje ni sawa arahameze neza Ya turishimye nawe. Ego.
Uyu mwana mbona ngaha ni gwawe.
Oya ka akaba kitaruwana na kigeme tuzinanye mu rupango. Eh nakana ka kumusita bangaha nyene amu rupango nyene hanibera. Eh
mbega ngaho ba ni urapanze bimeze gutubana nabandi ubana nabavyeyi bimeze gute.
Ndapanze. Eh ndapanze mbana na muhungu mutipe mugenzi eh mutipe mugenzi twiganye eh hama na petit frère ari ngaha nyene
petit frère wanje ari umunyeshuri
petit frère wanje eh arashara umunyeshuri
mbega birakorohera ingene mushobora kuronka ratio donc urabona nyene ko kajya kazukora kagashobora kuba kakubeshejeho ngaha mu rugo kuriha inzu gufungura gufasha petit frère wawe mu bintu by'amashuri no mu mabezoin wawe urabona yuko kafise ikintu kagufasha mu buzima bwawe
ya yego turashima imana uko biri kose gusa yemere bargeze twatwa ya twafise ikintu twapanze nyene kuna amafaranga ashegeza kuboneka eh ama akaronka mayara y'ishuri tukaranka yo kuri inzu tukaranka nayo kujya eh
byose biva muri ka kazi ka kokotsa ibigori
eh kajya nyene
sha ongira uraranguza gusa ntudandaza uraranguza n'ibigori
oya sindanguza ndakujya nyene wabubonye kujya nyene sindanguza ndotsa bakangurira eh kintu cyose mu buzima nyene yarukuntu nyene imana igendera hezagira nyene eh
uwo muhungu wundi musanzwe mubana ngaha anye nihari
oya si hari ariko kazuvu aha ndijeje nyene ngaho kunyene
Bosco nanifuza kuganira nawe ku bijanye sinzi ko baba warabonye amakomantari yagiye araba donc abantu baragiye baragutera intege abantu amakomantari amenshi ndibaza warayabonye donc nk'akahe kajambo kwanza warabonye komantari
ashobora kuboneka n'umuntu ashobora kumfasha
mbega ubuze uti hashobora kuboneka n'umuntu ashobora kugufasha iyindi migambi ushaka gukora mugabo wabuze ubwo buryo bwo gushobora kuhashika
yego none kwere imigambi kwere ntiyobura imigambi ndayifise kandi nishi gusa ninaronka umuntu ashobora kuza akambwira ati none wowe ushaka gukora iki ushaka iki tugufasha iki ni kuvuga yuko migambi ndayifise niyaza nkamubona tugahura nzomubwira ntacu
Bosco urashobora kutubwira umugore w'indoto zawe
subira mumbaje gute
juste umugore donc w'indoto zawe wifuza umugore azoba ameze gute
Ana abwira umugore je numva ashaka uko mu bisanzwe nakijijwe kandi kuba nkijijwe hose ijambo ndashaka umugore akijijwe yubaha Imana akunda Imana akubaha Imana imbere yuko akunda je kandi akanyubaha abanza yubaha Imana kandi yongera ayikunde hama uyo numva dushobora kubana
Abinge mushari wawe nawe ahagaze.
Shari wanje. Shari wanje rakijijwe. Eh.
Burubona yuko donc umugore wifuza ko azoba ameze abikwije donc uramwishimiye uko ameze kose.
Uko ameze kose gushika uno munsi. Wako abantu turahinduka idahinduka n'Imana yonyine. Uko ari no munsi ukuntu tumeye turi kumwe nawe urya mushari wanje dukundana. Ni boka bisa ntacu nino munsi byo dukeneye bishobotse tugeza ku bana
ugerageje kwishura nkajya amakomantari bamwe bavuze ati uwo muhungu natanga inimero ziwe tumwongerereza umutahe wowe ubivuze kwiga
cyambere nogerwa rwose cyane ndose umuntu ambwiye ati ntange inimero anyongereza umutahe
barabivuze muri komantari barabivuze
ndabishaka ahubwo nanyarutse
Chudimuha rero.
Numero yanje. 68 201 600.
68 201 600. Wowe waje ni Bujumbura rya.
Je nashitse nga Bujumbura 2011 2012.
Kuvuga ico gihe cyose warimenya niwe wamenye ubuzima bwawe.
Okay, nagiye ndahura n'abantu bagiye baramfasha. Nashitse ino nje kwiga hama naje nje kwiga septieme okay ndaronka umuntu amfasha nyene ndabiwiwe tubana imyaka itandatu kumutakura hama ndabana ubuzima burabandanya gushika uno munsi
Ya boss kureka sindakwicisha amajambo menshi ariko ndakwifuje umwaka mushasha mwite ko nabigusavye ko noza kugutemberera ukabinyemerera ndagushimiye cyane
Murakoze cyane karibu kandi karibu ka umunsi wose mushaka tuyaga muze muzoze karibu muhira ni ngaha hamas sinzi ko mugenda muri
None gena nari yari jenatetse Ndaza kugenda kugenda David so reka shimire cyane rero nabakunze ba STV mwabanye natwe mwabibonye so twagendeye Bosco rufa pase na yabwiye ko twe twamusanze ko novuga gute ku kazi ahakorera asanzwe akora akazi ko kotsa ibigori kwibarabara kandi akaba nakishimiye n'umusire tukaba twamugendeye muhira tukaganira byinshi bijanye n'ubuzima bwiwe twabonye haba ingene abayeho nabo babana ibintu byinshi cyane yatuganiriye reka ndabashimire cyane namwe mbwe mbandanye ndabifuriza umwaka mushosho mwiza kandi ndabakunda cyane bye byadigi
STV, every story matters.